And then when I'm too busy, baby, you know. I put a lamb gate and one name came by Nen and I'm happy.
The old name is Hemling. But I'm not a fool.
But I'm catching him, so he gave me. Paro would move. Apa even a bank account.
BBB Bank.
BBB Bank. But what's the bottom number?
If Abo Abo Ato. He say. Asa.
Lion of Honor.
How? Who are you?
You're gonna shoot.
Oh, Sola! Ubego, oh, Sola! Chineke! I will not be here!
As you can do, Odo. Boga wouldn't have had over you.
Telepo! Kitu odo ko. Ya ona. Ona ke no tani mu lo. Mo yi o po di o bi ti no ke kwatu mu. Wa ni ke le ebi no lo. Ni so bi tu ma ti.
Ne. Na chara mko odo ko gharo mu yoru. I won ewe gi maka na were him ya.
I won ewe mka ko un ugbu a. Ka uze na asije na grace na uze mo ni ojo. I won ewe. I ma chara ni chori ibe na. Ehe na ti ko mi won ewe.
Banner logging and see you wiggy. Chipper over get you. Money he did game me. Oh, a man, a man, make a minimum. Here, car paragon. No, Yagas here again. Chukuna Yagosi.
When I was down, Lord, you picked me up. When I was drowning, Lord, you filled my cup. Lord, I give my heart to you. You picked me up from the miry clay. You set my feet upon the solid rock. Lord, I give my heart to you. When winds and birds are casting down, but all sleepers are lifting up. But I give my heart to you, Lord, I give my all to you. I give it all to you, my Lord, for all you've done for me, Jesus. Lord, I give my heart to you.
Once walk away, Lord, I give my heart to you. Once walk away, Lord, I give my heart to you. Once walk away, Lord, I give my heart to you.
Ata kwa mka kwa randaga kwa liki. Ha?
Na mwuku. Ba woge. Muna aka akwana. Wapa akwana. Muna hapro mwondo. Wa mwondo. Nani go.
Ndo. Iwo kuliki jano ono.
Na mwuku. Where is Wayaku? Yeah, you only take him, no. Nem, nam, nam, if I tell, nam cuckoo, cherenti. Nem no way, cherenti. Nam chagenti. Muno can go nente. Chenon nobara. Open in Hindite. But I will now come to look at Gragasina, nem no ebony chinchin on also. Mem nam brapo. Oh, under the banner cook go to Abo, and mum no nose or gate. You came back on the way at home nanche. Na o moni ana meche tonu ana meche sike
akwa ige me ihe nile iji me ka obi di madam gi mma
o se kwere ni to si joy o mana se nku enwe ihe ja turu mu awa kwara ndo mu awo ndo ni oru nche ya o ma ke madam se ha puro mu Eh, apa rumah aku? Ya.
Ige bidon rechi. I got 40,000. No one, no one. Now, Izu can in a nigger recharge card 1,000 naira. He gave dinner by 20. Makwarana, any? No, no. Unif. Manachorum, Kebam Boninegi, who needs your own body?
Just like it. Euroma, I ain't wanna. See, get him away. Oko makakona ndo o makakona o makando sa promo ku
jet lag.
So, lack a quadro, you make a bit of rich.
Check the movie. You might go zero. Try! You want your apparent?
Ne. E nwere ihe ikwu nwere ikwu maka ya.
Ikwuchaa n'okwu kachie ya na-adị m nwe ihe nwere ikwu. Nkwu okwu gị na-eme. Ihe m ga-ekwu ji, onweghị ga-eji akpọrọ.
Ụmụ nwanyị. E nwekwara ihe a ga-eme metụ uru n'ụwa nke a.
Okwedele. Lekwa ndụ ndụ lekwa okwu jiri okwedelewo onye na-ehichacha ụlọ niile onye na-edozi ụlọ eme ka ihe niile dị ọcha otu a ọya bụgozọ bido ịrụ ebe a achọrọ m ka enwe ike kwere ya ugwu sọpụrụ ya n'ihi na mmụọ na ntụkwasị obi bụ ọnụ
akwa ya
Lekwa ngosi ọrụ na-eche riri ju afọ n'ụlọ a ị ga-eme ka obi na-adị ya mma ọya nọ na kichin okwudere ngozi nke awụ ndụ
ndụ nọ
ndị wụ atụfughị oge amụ akwara ndụ na nna m okwu onye nyere jikere naanị ya onye nwere ike ịkpọ m ndụ ọnwa awụ akwara ndụ akwara ike akwara ụtọ akwara akara ka anụ nka nka mpi nke nke enyi na-achọ igwe onye ọsọ oji akpa ntụ mere pilo one of us aka mezido n'ala mbize
ndụ wụ onye nche anyị ọhụrụ site taa gaa n'iru ọya onye nche anyị achọrọ m ka unu were ịhụnanya ụkpụrụ chineke nsọpụrụ onye nwanyị wee na-arụ ọrụ
ka m gwa gị oziokwu dị ka onye tọchịchara ha niile nga mana ịrụ ọrụ mmanụ ọkpụrụkpụ ihe m chere ịgwa gị wụ anya ga-emechu gị ihu anyị niile ga-agbalịsi ike ime ka ọrụ masịrị ezinụlọ a gasịrị nri werere eziokwu ka m na-agwa gị
ga-agosi ebe niile hazie maka na ngwa meeting na chọọchị
Hele
Alola di.
Alola nne di kọmna gị. Alola di. Ifra n'ụlọ elu nwa. Ị ga aga lewe geti. Geti chere gị.
Mmechọ
ọnụ gị.
Ụrụ ịmara n'ihe ga-agwa m. Sama ya dị ndị ọgụ.
Dom!
Anụ kaka mpi dị ka m na-ajụ gị ajụ.